Hamba Judas. Ungathi le gama elithi nyoka kuzomele libe yincazelo entsha yegama elithi mngane kwinqolobane yesizwe. Ingcono nengwe leyilwana zisithandi zingonwabo zishintsha amabala. Amaphicophico oqobo lwazo zicedelwa yisimilo bese zifuna ukusiphutha impilo. Mina ngiyeke namamenemene. Abantu abathamelisa iy'mfihlo zabo ey'vubeni zethu sibathemba ngakho konke okungokwethu. Siyizitsha ezinhle kumele bangadlili kuzona thina bona singamakhaya. Lanabo bamfihlo omncane nomdala siyamgona, kepha bona bazinganono ezingaqhuma noma kuningi esizibeke phambi kwethu. Siyaziqhatha sithi sinobudlelwano obuhle nabo, kanti kule mpilo esiyincengayo bafuna sithathe ikhefu. Nabaphambili kuyona indlela mabasibonisa sibona ngathi basifela umoya. Mabesifundisa ukuthi sibhadwa ngezidlalo ngoba umbango uvuke emlotheni. Ngokuyitshela ukuthi sizazi ngcono siziqinisa ngelithi zonke iziba zokuvala inhlabathi. Sibe singabuzanga elangeni kanti umvundla ziyawunqanda phambili. Thina singozenzile kasikhalelwa, akuye bayisimanga mhla isikhalela wona amasonga akwasibonile. Bantu abasha nofundulela abazali benu bangabalingani benu bokuqala elashadiswa nabo kusetshenziswa endlini. Makungelona iqiniso lelo kushuthi icike lapha lamagamathi into yaziwa umnikazi belizimoshela isikhathi nasesingenayo umnikazi. Yazi sinezithi esingasazi egameni lobungani, yizinje ezidla ezinye ukuze kwazi ukuvuza zona. Umlando uyaba yimpinga ngoba iqola liyakwazi ukuzitshela ukuthi libaphile libe yiqile lingaziphuthi emdlalo. Yebo ngiyavuma ugesi sihamba kakhulu, kodwa vulana amaqaphelo nendlela eneke ukucima iy'bani. Ngivumela abantu eningabazi basheshe babe yingxenye iy'mpilo zenu bese banidlithe nenkhali, kodwa umuthi uthatha ukubheka kade nje ukuthi liyabulala ijubane. Hamba Judas, inkolo ufuna ifa ngemiphefumulo yabanye abantu. Kubuhlungu ukuvula isifuba usivule isathane ezengeqhinga lezokhisi abo lase-Eden. No-Adam wayengazi uthando lwamvala amaqaphelo, kusho ukuthi nalo luyisikhali malungasetshenziswa kahle. Ngicela ukuyivala le nkonzo ingazingisi kuyo. Bathe usisa umhlaba ngamagama ngabe sengiyafika.